Yeah, tuleto tela sana kuri ba president wa Hakainde Hichilema. Pa kusonta umwana waba kajila nga umo ambassador wa ku Egypt. Iliyo twapitile twalitotere sana ba president wa Hakainde Hichilema. Bali bukishe ba kajila mufyo bapitile mu baisa abapela bu board member ku ZNBC. Ilelo mwana wawo. Lelo kulomba kwesu kuri ba president nangu kuilishanya kwesu kwa kutila. Ushekanshi Mwale kanungafu minefe ku Northwestern Province. Ngelo haibu kishiwe. Because Alex Mwale, muntu mwa bombe nchito ikalamba sana muno mchingola. Kabili mu UPND. Icha kweba tali bombe nchito ya kupapa. Baka jilabave keto mkumu. Alex Mwale, adingile mchifungo kuchila 21 times. But Alex Mwale, na lelota kwa ba appointment hili onze. Mula ndunchito alandirefi. Alex Mwale alikuwa tabandu. Alex Mwale, nga chakutila haba kwa appointed, paka flow kamu. Atrisi tafu wako abantu. Ama members ya UPND. Kutiba wako atako pamu. Apo bale pemi. Na pantu Mwale, nikafwa. Lelu wabu wabu msonte bakajila. Napo mwaba sonte. La tatuwa mwanapwe vumba mchingo lelio bafwa. But lionsefye, nomba tatuishi venga ni pamula ndo wakwe bati. Mashina so Mwale kanshi. Aya chinje reji. Abike po kwe bati. Nikajila Alex. Afu nyepo. Alex Mwale. Pantulimbelo mwinga mchita konsida. Abe umusichiri na lero haba mchipatala. Abe umusichiri eva abombele chipancha UPND. No kumwishwa mwali mwishwa. But Alex Mwale. Abe umusichiri. Alimuchipatala mu UTH. Nangu ninda lama ya muti. Nangu kumutuala kofe. Kumbi kwa hospital kwa kwebati. Bayamuchitako art treatment. Chari shupa. Ilelo alebola. Alimuchipatala mu UTH. Tapali minister nero umo takulia tiniwa president ukuwa fuwa kwa beo msichiri takuli. Abena mofati mulire. Bantu hawa bombe nchitoko na ulama millions ukubika mchipancha UPND ukwebati. Chike se pitana nguchishu viko mkopa beoti. Ile elota kwa ba appointment nangu ino. So kanofie amashina haya kwebati. Nangu kuso ntela fia bantu pa mashina. O abanga bafuma ku Northwestern. Eba kusonta. O abani baka ntu eba kusonta. No, tia ntube fair, nge chupancha UPND, tumone kwa tu achitila bantu ichu weme. Noti mailu atio wa bantu, naba kwa tama tribal sentiment. We believe in the reality. Ifyo tule muna ifweni nshefishinka. Ifya kulanda fepakanwa, one Zambia, one nation. Tafibomba, tumone na ma appointments, tumone kwa ati. Abantu wonse bale sontwa, aba chulile chupani bachita bene.